Mañana carico timo marame. You been the one, my love. Diamond walk e moli. Chinelli ne wash the coli. Ongi vegali sinclisi. Pimbo like el poli. Your ex-man looking at me funny and I got it to me. Mong am jelle go to my sink be. I'm different thing funny boobe. Nyazo song song. Marang nan daba. I can put you on. Wanna go nyala. Tangle in the mouth. No man just ngay londa. Speaking up a share. See him ali malanda. Baby want me. Mas lila na mono. My kid want next week. Better tell him it's more than love. This land and see. Lo lai. Mele supe. Beggar when I wear. Don't man ever look me. I shall be back, you told me I'm dead. Cause you know I want you when you talk to me, baby. Yeah, eba si chuga ni shutando rukwele. Ngelu ba pege, izi tele. Oh, zi kwelu nga vumi zingi. I think it's set Utando lako lume. Okay, emina nga wengi kwele. Bang fagu moya ngawe ngai fela mangithi nyaphuma ngifuna maset kuze wena nomndeni wami nbedesi kala ngifuna ngai ten manje uzungu wami kizivudumele fela maphutha ngalinga stes jalo manginawe ngizizwa ngilili ngithuthanda mina fela kungashintshi yangisanganisa fana nawe angekaphi nabe kuna kulelizwe kukho nokutiza ngathi ngikuzive kungenza ngibize. Uthanda mina, ngela kungashinti. Yangihlanganisa, singanqoba nebhizi. Ngayihlanganisa, kukho nokuthize. Ngathi ngidlile, ungenza ngiphile. Ngithathe ungibeke, ngeke. Eba sihlukanisha uthando lugqwele. Ngicela ubapheke, izitele. Oh, zigqwele ungavumi zingene. I think it's set. Uthando lakho lungenza. Angicabanga wena njalo, sengaba no follow. Oh baby, lalela isikhalo, awusatheli kaino. Uthando lami luzokhula njalo, uma nami ngijabula njalo. Without you girl I feel incomplete. I'm tryna fall back, take the lead. I'm trying my best, can't you see? I guess you when you think, no. Tell me, I think it's said. Oh, zi kwelu nga vumi zingene. I think it's set. Uthando lakho